mamang da taife mamang 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 dibizan to shawara ya rike ga mai shigari shi ya kira kuma duk shanun da ya hau bishiyar kaban baya dole sokar kaban gaba to
Mr. Daft the beat.